Newster Records.
Maradhi yalo enea katika hii dunia, matendo yalo mabaya sisi tunajifanyia.
Lengo tuliloletewa,
umeletwa duniani kumuabudu Rabbuka.
Hini yetu mitihani tuweze kuiepuka.
Kids.